Khumbula livi laNkulunkulu sihlobo sami leli sitshela ngekuthi uNkulunkulu usebenza ngetulu kwekuphupha kwethu kwekucabanga kwethu usebenza ngetulu kwemithandazo yethu loko kusho ukuthi ungezame ukuthi angithandaze kakhulu kuze tinto tita ukwendeka yegela kuNkulunkulu kusho ukuthi mangabe uNkulunkulu atawusebenza naye ngelizinga lakhe wena sebenda nawe ngelizinga lakho futhi ungacabangi ukuthi ngcono uthandaze kakhulu yekela uNkulunkulu asebende kakhulu nasi ngwaselisuku sakavuka udle asisithole kuMateyu sahluko 14 sifunde verse 25 na 26 kwathi ekuseni kuseluvivi Jesu weta kubo ahamba etikwemandi bathi kube bambone ahamba etikwemandi bafunzi besaba kakhulu bethuka bamemeta ngekwesaba bathi sipoko tindo letinye lotibona ngazuthi tinje kungendeka atinjalo bantu lekungendeka ubahumushe ngendlela thide uze ubabide ngalabangasiko kungenteka abanjalo sibona bafundzi baJesu bayambona kepha abamboni ngesikhathi bambona khashane enda indvo labe bangakaze bambone ayenda bamhumusha ngalenye indlela lona longumsindisi wabo bambona kuseluvivi bamhumusha bathi usipoko ngesikhathi bamhumusha ngalendlela yekubona kwabo bakhanza kuthi basala banekwesaba lithi besaba kakhulu besatshiswa yini yindlela labahumusha ngayo Jesu lithi bethuka bamemeda bethuswa yini yindlela labamhumusha ngayo abethuswanga ukuthi vele bekasipoko kepha bethuswa ekucabangene kwabo bathi usipoko uyawabona emandla emcabango wakho sihlobo sami emandla ekucabanga tindvo indlela lotawucabanga ngayo nendlela lotawuhumusha ngayo tindvo Gulokunye akudzingi lokushintsha lesimo lesembe kwakho noma akudzingi kushintshe labantu labasembe kwakho kepha kubida kushintshe wena indlela lobona ngayo nendlela lohumsha ngayo yena loyo Jesu akazange washintsha mata ungena kulesikebhe sabo wangena solo anjalo kepha nyalo bambona ngalokwehlukile siphepho sabo sathula ngesikhathi bambona bamvumela ukuthi angangena kunebantu lekungenteka ubabonela khashane kumbe uma ungatisonzeta usonzele kubo kunetiphepho kunesisombululo lota sithola kepha kubuka tindvo nebantu babukele khashane kuseluvivi ungaboni kahle kungenteka uchubeke nesiphepho sakho nekuphatamiseka kwakho ngoba awubaboni kahle mawungaboni kahle awuhumushi kahle mawungahumushi kahle kuphatama indlela lophila ngayo uyathinzeka usale unekwesaba akube ngumthandazo wakho ukuthi uthi Nkosi ngicela ngoba tindvo ngitibona kuluvivi nebantu ngibabona kuluvivi Nkosi khanyise emehlo enhlitiyo yami kuze ngibonisise khanyise emehlo engcondo yami kuze ngibone kahle futhi ngihumushe kahle ngoba ngabona kahle ngahumusha kahle ngidawusala ngine kuthula ngisale kune kuphila Amen.